Hello guys, namkelekile nonke kwezi Chisa Bay Entertainment Channel. Bethunana uMusa ubizele abafazi bakhe emithingini eboardroom kwaMseleku. Ebabikela uba umpumelelo nolwandle banomsebenzi lo wabantu abadala. One day wakhe wabathatha wabasa kwigolf club. Apho wafika wabavalela khona ekoneni. Wabaxelela uba if bangaqhubeka apho ohluleka khona nebrother yakhe uNcane, his suffering will be over. Uba ufuna uku-understanda kakuhle uba kwenzeka ntoni ngoku apha ku-episode 9, please go back and watch that video ka-episode 4. Ubaxeleleke abafazi bakhe uba xa sele kukhona idlozi lisebenza, akuzufana nangoku lingekhoyo. Kuzophela uba abantu bazenzele noba yintoni emzini kaFlo. Hayi guys, undoyisile uMusa this time. Ubaxelele ezindlebeni abafazi bakhe uba bayathakatha. Bafuna alibale ngo number 5. Yo, usile lo bhuti, ndimothulela umnqwazi akachoni evela into uyithetha ngalendlela afuna ukuyithetha ngayo. Ushibase uye wavela njengomzali wabantwana. Yena ngumama kaMpumelelo, uye wabuza umbuzo obalulekileyo. Wathi bazokwazi kanjani ukungazenzi izinto ezenziwa ngabantwana abakwi age group yabo. Kuba yena ubabona besebancane folomsebenzi uMusa abantwana abaphushela kuwo. Umthombeni waphendula wathi uthethile nolwandle noMpumelelo uba bangahambi belala namantombazana besidla inyama zemisebenzi emizini. Wathi uyacela uba as a family mababa support abantwana. Up until now ke guys, umthombeni sasimbuzile ku-episode 4 uba bona benobhuti wakhe uNcane bohlulwa intoni. Intoni le yenza uba mabalishiye phantsi idlozi. Le izokwenza uba uMpumelelo nolwandle bona bangohluleki. Umthombeni zange asiphendule. So siziviewazi zothando noSthembu Musa Mseleku. Siyacela before umsebenzi uqhubeke usiphendule uba wena noNcane intoni eyayinohlulile le ingazukohlula uMpumelelo nolwandle. Umama kaLwandle, uMacele, khange awuvule owakhe umlomo, aphendule okanye abuze umbuzo, ubeziqumbele nje, umbona uba uthi ngaphakathi akafuni kuqhelwa. Hayi ke guys, uMakhumalo ndimncamile, akakwazi ukugada umgca wengubo yakhe. Wohlulekile khange akwazi ukuzenzisa uzivezile nje kula meeting uba yena before i-meeting uyathetha nomthombeni. Uvele wanqinelana nomthombeni xa ebakhyola ngokuthakatha. Wathi xa esitsho into usuke eyazi. Wathi wayeke washo nangaphambili uba umntu abantu stop it. Akaphelelanga apho, ubadelele oza kwabo. Kwacaca bha, une-confidence engumangaliso. Kahle kahle uyazi uba uyathandwa indoda. Uthi xa bebizwe emithingini ngumthombeni abantu bayaqumba kuba ngathi abazani, kodwa xa bedibana pha endleleni kuba ngathi all is well. UMangwabe noMacele bathule ngathi abekho emithingini, khange bawuvule owabo umlomo. It is what it is guys. Please share your views on comment section, like and subscribe. Bye.